Babu, Babu, Babu. Babu. Babuli ki hai? Babuli ki hai? Babuli ki hai? Babui? 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 Me?
Hardy.
Babu hai? Babu kahan gaye? Babu kahan gaye? Babu kahan gaye? Babu kahan gaye? Hai? Babu kahan gaye? Babu kahan gaye?